kakhulu koko siyabonga bakhonza amalwandle amandiki namandawo kakhulu
mina ngiyofela ebhotheni mina ubaba miskhotheni babizebo
Oh. ekuqaleni.